kula banywa bani selizo kula nganyiza selizo kula
madoda nazi ingoma kuzo zonke indawo oh basi kulise kanzima abazali bethu
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 Sikulise kanzima abazali bethu
Sikulise kanzima abazali bethu
Sikulise kanzima yenu masilemba
Sikulise kanzima yenu masilemba
Sikulise kanzima yenu masilemba
Sikulise kanzima yenu masilemba
Mina nawe
sinamalungelo empilo
Sinamalungelo empilo abazali
basifundisa
abazali
basifundisa
abazali
basikhulisa
basikhulise kanzima abazali bethu Basikhulise kanzima abazali bethu
Mina nawe sinamalungelo
empilo
Mina nawe sinamalungelo
empilo
Thina sonke sinamalungelo
empilo
abazali
basikhulisa
abazali
basifundisa
abazali
basikhulisa
Sokunandi kanjani Noma sokunandi lapha sikhona Noma sokunandi kangakanani Noma sokunandi kanjani Singakhohlwa abazali khona Singakhohlwa abazali bethu kanjani noma sokunandi kanjani singakhohlwa abazali bethu singakhohlwa abazali bethu nga mama ukungikhulisa ngaze ngaba ngaka. Ithi inkosi ikubusise mama.
Basikhulise kanzima abazali bethu.